manayanje jendandu ye
Ajiru rukundo numa Shuti bavandimwe nimureke ndirimbe shima cyane nyagasani kugurukundo mwanyeretse inama zisa mutawe nyikungirira ndabashimye maze mbasabe mumfashe namwe gushimira ababyeyi baneze famiye karve
Kristo